Udaderodon lenkem kekonum umasa ne fodom anuma fonun chanene udaderono ifama konu ga nafo e atagolwa vasofugo chenyere e buchakwala mu kefen ne kunu tutu abu ndi na complain na fanwe isi anwo o ye ndi bae na akpo isi anwo chetakwa nno ibo ka ye na aso eba. If you do not understand my language, either you can call me on phone. I will explain to you in English language. If you do not understand my language, call me on phone on 080-3666-0273. But please be reasonable and straightforward. Thank you. Okay, can be the Aki. Udake, anyị na-eneglet ihe niile kịta ọgbara ọfụ pụta onye ọbụla chefue na chefu ana anyị na-elecha ije n'afọ igoro ude mee n'afọ na-eta udake iweta ake nya aki si n'akwụ pankadel nọt ọ dị na akụkụ vida iweta iwere akụkụ prepare ya isi anwụ white hair na-apụta gị n'isi. White hair, na-apụta gị n'isi mana ị chọrọ ya kama ihe eji na-ete dye. Welu ụda aki na-ete ya, ị ma ama mgbe ọ ga-eji wepụ. Ị ghọtago, ọ na ịnwe stretch mark, yuzuo ụda aki ka ị ga-eji wee kiọ stretch mark. Welu ụda aki, ị were aka gị mee ya ka ị ga-esi mee ụda aki bụ, ị da na ị wetara itibe etibe etichacha ya, sụwacha ya, ị wụnye na pan, sinye ya n'ọkụ. The oil with Akia extractor, no matter how little it is, it will be a bunny and a fe, nette, or ne quire, we blend the chaya. E gata go is near an uncle. E get CBS, 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 CBS. Manage you, sir, is a lot of money, Debbie. Well, like a net here, in a surface steady now, Banco. Pan canal, on a whoopee. Our isian one, white hair, not everywhere, armpits, is beer, hair, white hair. Ka pankana one, we pon a look a lot of things, convection, nebo markano, can go fast. Then stretch mark, again, minyaruga ka stretch mark is in a rugi poor gradually. Pankana not, just try a kataki with a kaki prepare, sinye anoko, without water. The money then will extract without